ukuba nobumbano nje ne-creativity ama-artist nje amanye ne-creative enyanyisayo eke ngoba ngimazi ukuthi umzuku belifakele niphinifa ekefake ezosaduza niphinifa lapha langimazi ngoba vele nokuba intombazane kumvalela ngimazi ukuthi belifakele umzukulu ezosaduza niphinifa lapha eke umzukulu ngimazi ukuthi umuntu bezani angimazi nje nesicebi naye efake iy'popolo zodokotela nalongishutala 10 lokho kodwa-ke ubola kuyijaba ngengezo ingezo kwasijaba yonke lela ujaba ushaya ihlombe lapha khona ukuyani kwahla uyithanda kabi into ephicelezi ushaba uma ngisho obrain ukuthi abezizikidi ayikho into angayigqoka usijaba gqoka ikipa lezi ei-advertise okobophayini abasuke bengwa ngaphandle kwebhilithi lesi sikipa esingangoba benzala uyasifaka usijaba sithi ushaba akabi nankinga ingane kayigundi ngishamakhanda manje ngenxa kasishava yabo konke-ke lokho-ke bakwethu sibonga umcimbi ukuthi uhambe kahle kodwa-ke ngokuzayo ufanele inciphiswe kube limited inumber ama-artist angabi maningi kakhulu ama-artist emcimbini esuke imkhulu njengaloya ibhekwe njengaleya ngoba le nto yokuthi i-artist idlale ingoma awali itshe no-5 minute udoti leyonto le itshe no-10 minute i-artist ingakwazi ukusho ukudlala izingoma ayifiswa ngabantu kwesinye isikhathi nama-artist afike ezopromotha iy'ngoma ezintsha emcimbini konke lokho kuwabishi lokho ngoba sekufanele manje nibe professional noma sikhathi nikwazi ukuthi nidlale iy'ngoma ezithandwa abantu nezikhithwe ngabantu uma ingoma yakho uyikhiphile iyintsha iyitha abantu beyithakasele ibe ayibe ingxenye yingoma ozoyidlala uthola ukuthi kunomuntu ulandela kusukela kudala ekhanda iy'ngoma zakhe zimbalwa uyafika uthenga ithikithi nempoxa awudlali kwaleyo ngoma uyisikazise uyisikaza uba uyazi leyo ngoma yake yahithe kuyiphutha-ke kakhulu kalokho kuyiphutha kakhulu lokho ngansa kwethu bese ngiphinde futhi-ke ngibongele nebanyana banyana lehlula lezi mfene lezi ekuthiwa ibafana bafana lezi igcozi lezi kuthiwa ibafana bafana ayikho indaba yalezi zinto lezi orwabishi abahlulwa ukukhahlela ibhola abalibele ubhagi intombi balibale ekubukwa nokuba comfortable ibhola nje